Ngimsile ngenza show ukuthi ngiyafeza leyo ke bayibiza impumelelo gospel choir phakathi emsakazweni wakhe intokozo 101.2 FM njengoba kade ngishilo ngumlomo ongathethi imanga nganiza kwethu asiningelele sinamukele emsakazweni
simone senibona emsakazweni
vele ngathi ukhulumela kude ngangakuzwa nje
yebo sengibona
sonke niyaphila nganiza kwethu ni right
siyaphila nkosi yami singezwa nina
mfethu ngabe senizwile nganiza kwethu ngabe senizwile qhawula kithi kuyintokozo ukuba nani osukula namhlanje kuyintokozo FM njengoba njayele wabafethu sike sifisa ukwazi ukuthi thina uma kusuke kukhulunywa ngechoir leyo so ichoir ifomeke kanjani mhlawumbe iqale kombunyaka andiqale kanjani
Ikhwaya si ifonye ngo 2022.
Yes.
Inyanga beku June.
Mhm.
Ifonywe abafowethu nje abathi nje ngcono sengathi singahlangana senze into eyiqembu ngenhloso yokuthi sifisa abantu okanye intsha ingayitholi yenza izinto ezirong. Mangathi izinto ezirong like izidakamizwa.
Yes.
So ngokufoma ikhwaya sasenza ukuthi lento isihlanganise sihlale sindawonye ngoba isikhathi esiningi ikhwaya ihlezi indawonye kahle kahle
yeah so ke manje abantu abayifomisha le khwaya kwaba abantu abangakhi abahlangana nje nalombono wokuthi ake sifomishe le khwaya sothi impumele
mangaphosisi ba u6 or 7
okay
yeah
kwakunjani mfethu kufonyishwa le khwaya kwakunjani siyazi ukuthi kunama challenges apha lapha nalapha apha naphaya kwaba njani nje bese ndawe iqala yavani yaqala yakhupuka or mhlambe kwaba khona nje lana kwaba khona inkinga kwa
no akubanga lulu ukuyiqala
ngesimo
sokuthi mungabe uqala into kuba nalento ekuthiwa ivision so kuyenzeka uthole ukuthi mungabe uqala ekhwaya ivision yakho niyabanye noma neyomunye oyedwa mhlawumbe ababili ayifani so i challenge yokuqala le yenza ukuthi mhlawumbe ekhwaya igcine ingaphumelelanga mhlawumbe okwesibili engingakusho ukuthi uma ngabe usufikile la ngaphakathi
yes
angabuzo kumele uyakumela yini lokho othe mayiqala ekhwaya uzokumela ngoba siyazi ukuthi kunalento ekuthiwa umthetho
yes
kuyenzeka into uthi uyayiqala but only to find ukuthi imithetho yakhona masungaphakathi awusayimele enyi challenge futhi leyo engisho ukuthi ike yaba khona
mfethu siyazi ukuthi amakhwaya la emlazi maningi
njalo
maningi amakhwaya la emlazi njobe maningi sike sithi masaba abantu silalele sifune ukuthi mangenile impumelelo enye kwaya ingangeni ifane nempumelelo mhlawumbe impumelelo yona nike nithi nina ihluke ngani kulawa mama kwaya
into esike sibone ngawo ukuthi sihlukile ilo mculo lo engathi wale eyintabeni pheshe
okay yes
because senza lo mculo abayobizwa spiritual uhamba kancane isikhathi esiningi but ke nalo shesha usiyawenza ngenhloso yokuthi ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi uperformela abantu nabantu abangayi understand ingoma ehamba kancane but abazothi ngale nkathi udance umuntu kuyimayetha ke nakho ke bakhuluma language yam manje
ngokuqala kwenu ngokusebenza kwenu nganza kwethu khona la seninge nahamba khona nafinyelela khona ikakhulukazi estudio na nakwenza or okwamanje nisashama live performance kuphela
akukhona isakwenza but kwagcina kuphelele endleleni
okay
ngesimo sokuthi uxhasisa silifuna asilitholanga so kwagcina kuphelele kuphelele endleleni sangakhona ukuthi ngoma siqedele
okuyisifiso senu sokuthi ngelinye ilanga nithole abantu abazonixhasa nithole uxhaso kumlaleli
kunjalo inkosi yami siyafisa nokuthola ke inkosi yami ama performance
yes
because igroup isayinja so ukwaziwa yona inhloso yethu kakhulu njengamanje
yes.
As much as mhlawumbe singakukhipha kuyisingilo kanye kuyi EP but inhloso ukwaziwa because akusiza ukuthi si record ekubeni singaziyo
yes
yeah inhloso nje kakhulukazi ukuthi saziwe
mfethu mangingase kuthiwa ke sikunike nayi platform kuthiwa ke nayi ke platform nangumuntu ulalele uyamcela ukuthi yini laba yinini impumelelo nganza kwethu ungathini kuyena uzinqanxela nje ukuthi wena ohlela imicimbi nayi impumelelo
bengathi mhlawumbe uma kukhona osilalele ohlela umcimbi besicela asiqashe ngalokho ngiyathembisa ukuthi ngeke ayisole so mnika lokho okumfanele
yes
oku best wethu
ja ngenza kwethu mina ngikhulumi kakhulu 14 after 8 ngikhulumi kakhulu into engivisa ukuyizwa kunina ezwe namfethu uthe ni ke nihamba nini ufuna ukuyiveza naziwe nakubantu bengifuza ukuthi nibazwise impela lento ebantu enithi nina ni abantu bazoyizwa even kuthiwa basemcimbini abantu bise kuona kunjalo nje asingene ku track sizwe ukuthi khambani
hige yakhuluma ingonyama yakhuluma kwaphenduka amazulu hige yakhuluma
hige yakhuluma ingonyama
yakhuluma ke
Yakuluma,
yakuluma, yakuluma,
ngoma eniyibhalile nganza kwethu ngezizwe ukuthi ziyakhuluma ukuthi kwenze wena kana kwethu mhlambe manisuke nibhala ingoma ni ngenenze njani khona into eniyibhekayo khona into efikayo omunye ukuthi bakhona umuzi othile omunye ulale ebusuku avuke semlethele ugodi omunye kwayale nale unina ninthola kanjani ingoma enisuke nizosicula
kuyadependa ukuthola ukuthi mhlambe ubhala ingoma ngenxa yesimo sokukusona noma ngenxa yesimo sokusudlule kusona singaba sihle singaba simbi njengoba sithi nje kwenze wena It's because of sibuka i Genesis ihambile. Nakuba bengekho lula.
Yes.
Kade sasifiswa ukuthola iopportunity ethi ayicishe ifane nale. So namhlanje siyabonga sibonga ukuthi kwenze yena.
Kwenze yena.
Yeah, bese ngezenzele thina. Kwenze yena.
Ngane wethu Laimlazi ngizokhuluma ngalayo umlazi because umlazi ngicabanga ukuthi nimningi khona ayiphi into eniyayisebenzisa nini ukuthi nize nichuzane kanje ngasikathi ke uchuza ama members because angikholi ukuthi lama members usuka nawo ku 2022 khona amanye wathola endleleni anifice niqhuba kuhamba kwendlela mhlambe yini nisuke niyibheka kuma members khona omunye mhlambe umlalelo sekhaya naye unekhono lokucula uyafisa ngelilanga ukuthi athole ichance yokuzocula nina yini nisuke ibheka nina ezimpumelelo
ezimpumelelo sifukosa kakhulu even if two uyakwazi noma ukwazi ukucula
yes.
Sinalo ikhono lokufundisa uma ungakwazi
okay o nami ningandisha nje
kabi
awu suka madodana
ungantswempu
sengiqashiwe ke sengiyocula iya
ngane
wethu
yebo
okay so ofikayo yena uthi siyakwazi ukucula niyakwazi ukumlawula nani ukuthi alalele nina shaye because ngicabanga ukuthi nina ne genre yenu nisweni ishaya nendlela yenu style aseni nisweni sebenza ngasi khona omunye ofika nesinyi style sakhe osuke naso naye niyamamukela umuntu onjalo or nisweni ufuna ukuthi nina mayise khona akahambe kodwa ngonyawulini
kulokhu kwe style mhlambe mangalibeka kanjalo kuke kube kuhle ukuthi umuntu aadapte le style esikusona.
Yes.
Angafuni ukuza nesakhe because egcineni mhlawumbe uzoyiphazamisa indlela sine senza ngayo.
Oh, yes.
Unless sibone ukuthi cha la siya gaina. Because phela as much as sikhwaya but kubalekile futhi ukuthi siphinde sifunde kofikayo.
Kuma events vethe esekenike nawa hamba. Noma enike nithi manje wabuka ngelilanga nibonto okay lama events siwe khona amakhwaya obani nobani 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 ngicabanga ukuthi niyawazi amakhwaya
mphela
akhona yena amakhwaya enike nithi yabona mase kungene lawa kwathina nje amadolo ayagevezela
akhona elinje yokuqala iqiniso gospel choir bayivuthela and mase kungene bona ukubona ukuthi eish hayi noma sengingangacula
okay
kodwa ke sinalento yokuthi vele nathi okwethu kuhlukile so as much as beshaya nabo ngoshuni wabo but nathi kunalo esidla ngawo because ngale mu perform balekile ukuthi ucheck abantu ukuthi okay ubani ungenile washaya into ukuthi ubani ongena washaya into ukuthi but mina ngingafani nabo angihluki
okay
so thina siyibamba lapho
oh andithusa ukuthi iqiniso labo isuke inthusi lithi ha
yasithusa bona kodwa ke sibuye shaya ngoshuni wethu
mfethu no kuyintokozo kuye kuthiwe kubalekile ngempela ukuthi kube khona umuntu ozoba ngaphambili ozohlela ekuthusa ngayo yonke indlela mhlawumbe ninike nina nibe nayo ni chance ukuthi nihlangane namaya akhoya even kwiqiniso mhlawumbe nishaye one of the song nabo mhlawumbe kwi rehearsal or mhlawumbe nizoko performa somewhere nike nibe nayo ni chance njalo ukuze nithole nani ama tip ukuthi ukuze niye phezulu nizwa kanjani
yebo kunjalo futhi sike silithole ithuba lokusebenzisana namanye amakhwaya
ngamanje
manje mangawabala amabili amathathu ilona iqiniso mase kuzoba iHoly Voices awakhona la emlazi namanye ke Nkosi yami ngeke ngwabale
ubunye ubunye
yebo
okunye nokunye many more kushiwo njalo makubhalwa
manje
sekushiwo danki to how many more yedlalwa ngathi
uyabona
mfethu mhlambe ke nina as impumelelo nizifisa uyibona ngelinye ilanga nikephi nikweliphi izinga
siyafisa mhlambe ngelinye ilanga sibone sikwazi ukuprovide emakhaya through music because siyakholela ukuthenini akuthina sonke mhlambe sidalela ukusebenza okanye ukufunda siqede sidlulele phambili but siyakholela ukuthi mhlambe ngalomculo esiwenzayo ngakhona sikulethe etafuleni emakhaya
yes
abajabula abazali ngaphela abazali bayathetha
Yeah,
kahle ngoba balalela bayathetha abazali. Ingane uyilethe ngo10 kuphoqa njenganamhlanje. Kodwa ke umzali athi hey, inganyama yilapho kanjani umzali? Bathi gcineni ngakusasa ingane siyidinga. So siyafisa ukuthi abazali basi understand na kuleso simo leso. Uthi kunezinto ezizo zenzakalela. Sina singahamba emini sithi siyocula. but khona imini sithole performance osibuyisa ngakusasa
yabo
so izimo lezo abazali kumele sibambisane nabo kuzona ba understand
usakhuluma ngabazali ngane kwethu mhlawumbe mawa ukuthi nisuke niyo performa noma nisuke niyokwenza rehearsal injani nje maceleni kwezingane mhlawumbe niyaphelela ku rehearsal noma ningena amancuzuncuzu ngenxa ukuthi abazali phela banemithetho ehlukahlukene ngomzwabo
yebo kuyenzeka siphelele
yes
bazi uthola ukuthi mhlawumbe isikhathi mase siphuma sizothi ukweqa kancane because sila abantu abagcila kakhulu nasemthandazweni so umzali efumtshela uzonga understand ke simo sokuthi ubengekho but kuyenzeka uthola ukuthi abazali bazohamba bahambe bazivakashele then umzali mase yabona ukuthi cha 90 ayibamba ingane yami ukuthi izifike late kwima he understand ongawuba uthi usumfonela usuchaza ukuthi hayi mzali engathi nemhlanje kuzobuya kale sithi hayi khulekani abantu abami sekuyena uunderstand awu but ubengasi understand so nalento ukuthi abazali sibabize bazosibukela basilalele iyasisiza
bafowethu kwi gospel industry ukhalwa kakhulu I remember kuma social media kike kwakhala kakhulu ukuthi ama artists ayasifudumazela izingoma Nina engomeni zenu sikhona iningomeni ke nithi hayi lezi bandla sayifutumeza nathi njengabanye kodwa sikhona lezi sizibhalethini noma nina nje nicila kakhulu kulezi sisuke ezibhalwe yinina
ukho ngisho ukuthi ikhona ezomfudumezo
yes
because manje kuna lezi mo lezo thola ukuthi abantu engathi angangalalela into entsha sengathi ungabaduduza ngalokho abakwaziyo but ukuhlele ngendlela yakho
okay
so thina siyibamba lapho ukuthi as much as into iyomfudumezo but ayengabe lo mfudumezo wasekuseni akuwe mhlawumbe lo mfudumezo ntambama
okay
lozothi mudla usuthi
yeah Ngana ngo 23 after 8 o'clock emsakazweni wakhe Intokozo 101.2 FM ulaleleke umsakazi Intokozo 101.2 FM leyo iqembu le gospel libizwa ke Impumelelo Gospel Choir insizwa neintokazi ke zakhona khona la emlazi so ke ziyalidinga uxhaso lakho umlaleli ziyalidinga ukusekwa wena ngayo yonke indlela mfowethu abafisa ke ukuthi bafake isandla bayakwazini ukuthi bafinyelele kunina banithinte abafisa nokunikelela siyazi ukuthi njengabazalwane so kufanele ke lento yokukholelwa emnikelweni bayayazi so nina niyakwazini ukuthi ninganikelelwa bake benze njani uma ukuthi bafuna ukunisupport
bangasifollowa ngokuthi ba like ipage lethu ku Facebook bas inbox okanye bathole inumber yethu esitholakala kuyo
yes
ewu
069 asiphinde
069
ipage lenu ilele libhalwe Impumelelo Gospel Choir elinesithombe esibhalwe IGC.
Yes.
Okay, that's the one. So ke mlaleli futhi ukuthi wena you already there ku Facebook wakho ngena ko uba likele e page ni labo njoba sesenzile. Ngana kwethu siyazi ukuthi u TikTok uwona engizothi i platform okwamanje esahamba phambili kakhulu. Nina ninayo yini ilokhuzana ku TikTok?
Yebo ikhona iaccount ina ku TikTok.
Okay. Inayo ibhalo kanjani?
Yebo unakhona impumelelo gospel choir.
Impumelelo gospel choir. Bakufani follow nje abalenzanga abanye icopy. Phela abantu bavano babhala impumelelo kuvela bawu 3 balandela wrong.
Sithina nje kuphela.
Mfethu kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nani osukwena namhlanje. Mhlawumbe bafethu kukhona yini la esingalandela kho. I mean sorry esingibona khona and your performer masontweni ama event enifisa ukuyiveza kuona khona mhlambe la esizonibona khona noma nisa lokane nincenca nje kwamanje ukuthi banibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanibanib ngiyasola ukuthi khona le lapha emlazi ka ka M eyoba ka M I think no benkhona
yeso besikhona noma
kanjani ngiyibonile into beyinamakhwaya amaningi la ya ngifanele ngiye nami ngiyobukela mina ngobe ngiya ngoba ngazinina ke bafowethu iqiniso asilazi angikaze ngilibone nje haya ngokungibazi nokubazi so bafowethu siyabonga sikuyintokozo enkulu ukuthi sibe ninani mhlambe nje lokugcina siyazi ukuthi inyanga yabantu abasha manje siyayivala siya ngasekupheleni manje siyivala nina as impumelelo gospel choir amapha amazwi ningawadlulisa ke kubantu abasha njoba sesivala inyanga yabantu abasha?
Mhlambe mangathi nje ukuphuma ngohlelo.
Yes.
Ukuthi sabantu abasha ngicela ukuthi silalele nabazali. Because ayike into ebaleke nje ngokulalela umzali. Because manje lento ongamlalela umzali ife ngaseke ukukhumbula zonke iyalo zakhe. So kuhle bafethu ukuthi sibalaleleni abazali, sibathobele abazali. Noma into ungamsani nayo, mlalele umzali ungamphikisi. Thobela umzali. Angikayike uyisole ngalokho angeke.
Mina ngiyakuzwa mina ngana wethu. Mfethu siyazi nina uthena wena nikholela kakhulu emthandazweni. Likhona yini ibandla esike sinike nathi man performa kulona nabona ben supporter more than wonke lamabandla senike naya nongqonqoza ni performa kuona.
Yebo likhona lilapha emkhazini libizwa nge Ebenezer.
Lele no elgam mfundisi ukhu. Lelimo ungena emkhazini mongena uthi esikoleni
mungeni ngathi uye masibambane.
Yes, sengumkhohle umfundisi wakho na remember lela son ngiyalibona leso
bona nje abantu engisho ukuthi bas welcome ngezandla ezifudumele.
Yes,
yebo Nkosi.
No sinifisela ukuhle kodwa ke kodwa ke angikwazi mina ukuthi ngivane nginidede le nje nihambe nina ni practicele ngicela ingoma bafowethu ngicela ningiphi ingoma eyokugcina sibusiseke ngibusiseke okugcina ngoba angazi ukuthi ngizophinda nginibize nini mhlawumbe ngonibiza seniphethe
mhlawumbe sesiphake
uyabona sengithi ngiyanicela ukuthi awu bafowethu nifike phela senithi hayi cha siqashiwe sihamba se Cape Town. So ke asicela ke sipe yokuvalelisa sikuyintokozo enkulu thina ukuthi sibe nani osukune namhlanje.
Nkosi yami.
Siphakamise baba igama lakho. Oh oh oh. Ungumveli ngani sipha
Siphakamise
igama la
igama la ko
Siyimune nethi umlazi isiphingo labanvi Chesterfield baby umgaba megabini amanzi mdodo followi kwendengezi fanta marandi umbilo love adams machine gaye nethi kunamaphethelo
Intokozo FM uyithola ku-101.2 FM kanti sesulakana ku-website www.intokozofmradio.co.za. Download the app today.
Intokozo FM ithethelela abantu abasha.